zicaye ku ntebe ye yera ateze amabubasha bwawe nanjye nsanga ibikurushya bikuremere yabikwakire bitaravuga Yeah.